go up the hill. Up, go. Let's go.
Mwambie picha yako wapi?
Mwambie picha yao.